cyagirize
kugira ngo nimuze mwihakane imana yanyu nuko Petero nkuru nziza asezera abantu
byaca nitanu
umuntu wese asubira mu ishambu yiwe amen
Abaturo aringa impamba mwayumvise dusavye abatunganije kigikorana ishambere gitunganijwe kuba tugize amasezerano muce bwo kwakwanya muzi mubona abahantu sho kuronka ibuye ripima itori zitatu ikibuye gikomeye itori zitatu muzoce mukizana ritarenze irwimwe mu gitereke bwawe muce mucandika ko umwaka gikorane cya mbere cyo gushimira imana umwaka wa 2012 kizoncagiriza ibyavuze byose bwaho muvuye bwa rero muce mutahuka mwe wese acarondera ibuye ajyandike ko umwaka wa 2017 acarishyira muhira muri sama ugize bara ukaruka menshi ushere imbere igitanda rikubere icagirije iyo twasezerano hano